sibonile apha ekuqaleni ukuba xa uphinda-phinda okanye usohlula usebenzisa i-significant figures, impendulo yakho oyifumanayo izawuba ne-significant figures ezilingana nelo nanani eline-significant figures ezimbalwa kumbuzo wakho. Ithi ndikubonise umzekelo. Uba unikwa u-2.00, kuthiwa uphinda-phinda u-2.00 ngo-3.5. Impendulo yam endizayifumana apha, ngoba uyambona u-3.5 une-significant figures eziyi-2, u-2.00 i-significant figures zakhe ziyi-3. Ithetha uba impendulo yam funeka ibe ne-significant figures eziyi-2, izawuba ngu-7.0. Ngoba elona nani ne-significant figures ezimbalwa apha kumbuzo wam ibingu-3.5 one-significant figures eziyi-2. Ithetha uba nempendulo yam kufuneka ibe ne-significant figures eziyi-2. Xa udibanisa okanye ususa ke ngoku, iyohluka ke ngoku le nto xa ufumana impendulo yakho, ngoba awuhoyi ukuba zingaphi i-significant figures zakho, kodwa into oyijongayo yinto yoba mangaphi amanani aza emva kwe-decimal. Kodwa ke ngoku ndizawukhe ndikwenzise imizekelo embalwa enzela uba uzayibona kuqala le nto uba isebenza kanjani. Ngoku ke yokudibanisa nokususa le mizekelo endizawuyenza, mandibhale phantsi kuqala. Uba uyadibanisa okanye uyasusa, impendulo yakho ayithethi, ayihoyi uba zingaphi i-significant figures zakho. Impendulo yakho into oyifunayo kukujonga uba mangaphi amanani aza emva kwe-decimal kumbuzo wakho. Masithi sino 1.26 umdibanisa no-2.3. Xa udibanisa la manani ke ngoku omabini, qala uyabona uba lo 1.26 uno-significant figures eziyi-3, u-2.3 une-significant figures eziyi-2. Ke ngoku ke masike siqale sifune impendulo yethu uba sizawufumana bani xa sesiwadibanisile la manani wethu amabini. Xa ndiwadibanisa ke ngoku, u-1.26 xa umdibanisa no-2.3 uzawufumana u-3.56. Impendulo yam ke ngoku le, uyayibona ke ngoku impendulo yam uba ine-significant figures eziyi-3, kodwa ayiyo into esiyihoyileyo leyo ukuba zingaphi i-significant figures zethu. Apha into esiyijongayo kuba mangaphi amanani azemva kwe-decimal. Sizawufuna inani apho linamanani awona ambalwa aza emva kwe-decimal. Eli nani lethu apha ngu-2.3, apha ithetha uba sifuna libe liyi-1 inani emva kwe-decimal kwimpendulo yethu. Le nto ithetha uba le mpendulo yethu engu-3.56 izawutshintsha ibe ngu-3.6, ngoba uyabona uba la 5 inani elizemva ku-5 ngu-6. U-6 umkhulu kuno-5, ithetha uba ndizawumonyusa u-5 abe ngu-3.6. Ke ngoku masithi mhlawumbi ubudibanisa u-1.26 umdibanisa no-102.3, impendulo yakho ubuzayifumana ibizawuba ngu-103.56. Uyabona uba i-significant figures ku-102.3 ziyi-4, ku-1.26 z3. Kodwa ke into esiyifunayo kukubala ukuba kufumanisa uba leliphi inani elinewona manani ambalwa azemva kwe-decimal. Ku-102.3 unenani elinye emva kwe-decimal, ithetha uba nempendulo yethu izawuba nenani eliyi-1 emva kwe-decimal, izawutsho ibe ngu-103.6. ke ngoku ndiza kwenza umzekelo enzele uba ubone uba wenze kanjani. Masithi ndinebhokisi apha lam ekuthiwa ubude balo eli bhokisi ndinikiwe kuthiwa kuthiwa ubude balo eli bhokisi ngu-2.09 meters ubude balo. Ndaphinde ndanikwa ke ngoku elinye ibhokisi lesibini, nalo eli bhokisi umntu undifumanele ubude balo andixelele uba ubude beli ibhokisi ulifumanisile uba ubude balo eli bhokisi ngu-1.901 meters. Uyabona ke ngoku uba la manani omabini i-significant figures zethu azilingani. Kodwa ke ngoku athi ke ngoku lo mntu uyawathatha la mabhokisi abeke elinye phezu kuyalo elinye. Ngoku ufuna ukwazi uba inde kangakanani le nto ezawuba nayo esobeka eli bhokisi phezu kwelinye. Into ekufuneka siyenze kukudibanisa ubude kuba la mabhokisi omabini ukuze sifumane impendulo yam uba inde kangakanani ke ngole nto endiyenzayo. Ndizawuthi 1.901 ndimdibanise no-2.09. Xa ndimdibanisa ke ngoku u-1 umdibanise nento engekhoyo ngu-1, u-0 xa umdibanisa no-9 ngu-9, u-9 umdibanise no-0 ngu-9, ufake i-decimal yakho, u-1 umdibanise no-2 ngu-3. Impendulo yam ke ngoku ingu-3.991. Kodwa ke ngoku ingxaki onayo apha into yoba le nto ikuxelela uba la mabhokisi wam omabini ndiye ndathi xa ndifumana ubude bawo ndahamba ndane-significant figures eziyi-4. Kodwa ayiyo indlela endiyenze ngayo le nto. Elinye inani lam belingu-2.09, elinye lingu-1.901. Ithethe uba ke ngoku le nto xa ndifuna uze uyibone uba ndiyenze njani, kuzawufuneka ndijonge ukuba leliphi inani elinona linamanani ambalwa aza emva kwe-decimal. Elingu-2.09 lona ngoba amanani aza emva kwe-decimal ayi-2, ku-1.901 ayi-3. Ithetha uba impendulo yam kuzawufuneka ibe namanani amabini aza emva kwe-decimal. Ngoku ke xa ndifuna ubude wokuba ndiwabeke omabini la mabhokisi enye phezu kwenye, impendulo yam kufuneka ibe ngu-3.99 meters. Iyakubonisa ke ngoku le nto uba ngokube ndifuna ubude bala mabhokisi wam omabini, elinye lawo ndiye ndalifumana amanani amabini aza emva kwe-decimal. Masike ke ngoku senze omnye umzekelo apha. Apho kuthiwa ndinale ndlu yam kuthiwa ingu-350 meters ubude bayo. Yindlu yam le endiyakhileyo ingu-350 meters ubude bayo. Ke ngoku umntu athi khona into azayibeka apha ngaphezulu kwendlu yam. Masithi mhlawumbi le nto ayibekayo apha phezu kwendlu yam ingu-8 meters. Ngoku ke ufuna ukwazi uba xa udibanisa ubude bale ndlu yam nale nto azobe eyibeka phezu kwendlu yam, ndizawufumana bani? Izawubande kangakanani le nto ezokwenziwa kukudibanisa indlu yam nale nto azobe eyibekile phezu kwendlu yam? Kodwa ke ngoku masike siqale sithethe ngalo 350 meters wale building yam. La 350 meters we building yam une-significant figures eziyi-2. Ithethe uba ngu-3.5 × 10^2. Lona uhlobo endiyibhale ngalo luhlobo iinzululwazi eziyibhala ngayo amanani. Xa ndithi ngu-3.5 × 10^2, ithetha uba la 350 umntu ngoku ebefuna ubude bale ndlu yam uye wanento yokufuna ubude eyenza kuphela kuye ku 10 meters uyona buncinci ubude abusebenzisayo ithethi ba indlu yam chamber ingu 350 meters dingno uyibhala ndithi ngu 3.5 times 10 to the power 2 okanye uyibhale uthi ngu 350 ufake umgca phaphazi ko 5 ubunokuthi ke ngoxa sowudibanisa ufuna obubude uthi ngu 350 umdibanise nala 8 walento ephezu kwendlu yam uzawufumana u 358 meters kodwa kufuneka uphinde wakhumbula uba indlu yam i-significant figures beziyi-2 ithetha uba le nto oyenzayo ngoku umntu akaziyiqonda kakuhle uzawucinga uba ngoku ubume ubufuna ubude bayo ne-building yam uye wakwazi ukwenza nobude obuncinci obuya kwimitha A1 kodwa khange ithetha uba kuzawufuneka ndibe ne-significant figures eziyi-2 impendulo yam izaba ngu 360 meters uba ubude bendlu yam nale nto endiyibeke phezu kwayo iza kunika u 360 meters ndibeke umgca phezu kwala 6 ukuxelela uba ndiphelele apho ngobe ndimejarisha ndinokuyibhala ke ngohlobo lwenzululwazi elizawuba ngu 3.6 times 10 to the power 2 meters ndibeke ngoku ndigqibile.